topic yanamhlanje sikhuluma ngayo sikhuluma ngokuthi idlozi liyakuvuma yini lokho ukuthi uthandane nokhethelezi uhlukane naye after isikhashana ebese uyambuyisa futhi uhambe uyomlanda noma uthandane naye usisi thandane naye umicrophone igama lakhe lo sisi umicrophone after 1 year usuyomlanda futhi usuyambuyisa futhi la ekhaya noma ungabumlobolile but usuyambuyisa lizokushaya yini idlozi noma lizovuma ngelinye ilanga ngithema ngikhuluma ngathi mina kukhona abanye abantu abaphumile ey'mpilweni zethu engeke sikwazi ukubabuyisa hhayi ngoba singakwazi ukubabuyisa kodwa yingoba bavinjwe iy'nkulumo abathema bephuma bayikhuluma ungizwe kahle hhayi ngoba bengeke ngimbuyise bengingambuyisa kodwa inkinga ikuthi izinto ayikhulumile inkulumo ayikhulumile mayisuka izona ezenza ngingakwazi ukumthatha. My question today is, kungenzeka yini umuntu uma senihlukene umbuyise? Kungenzeka ubaba wengane umnike the second chance? If yes, why? Idlozi liyakuvuma yini lokho noma likuvumi? Hleli kuvuma isikhathi sethu njengamanje it's 27 minutes before 5. Kuyenzeka yini umuntu uma uthandane naye esenihlukene? Ebese uthi no, let me give him or her a second chance. Kuyenzeka omunye umuntu uthi uma ufuna ukumbuyisa avinjwe yamagama wakhuluma uma senihlukana. Kunamagama wakhulumile sisi wami uma sohlukana nalo wabhuti kodwa manje ngeke akwazi ukukubuyisa. Bhuti wami uthe uma uhamba kulwa sisi kunamagama owakhulumile kodwa manje iwona la magama akwenza ukuthi ungabuyi. Ngicela ukhulume nami njengamanje kwi-WhatsApp line yami 0659337172 0659337172. Kuyenzeka yini ngiyafuna ukumthatha lo sisi back but inkinga ukuthi amagama wakhuluma iwona ngivimbayo mina kehlele sengimthathile but manje ngiyabona ukuthi izinto ziyasebenza noma cha azisebenzi kunalento ejwayele ukushiwo osisi uma befika kumina esigodlweni kodwa kehlele izobaba wengane sengimthatha ngoba ubaba wengane babo ingane kade 10 losses. Ayi man, asibukene emaqandeni manje, it's time. Bona obhuti angaze ngibezwe bethi, kodwa inkinga kehlelezo umama wengane. Isikhathi esiningi mase bedlulile badlulile. Wena uthini ngale topic? Ake siye ngomene.
Duma duma neya duma zizweni. Ngisho ngambiza mbizweni. Yosonke kubanja mancane nsizweni.
Ingoma yethu laphana kuhlengiwe umama hlengiwe. Mhlaba ethi nangu umthokozisi okungenzeka uyathokoza nawe ulele lapha engutsheni asazi ke njengoba iwethi njeni ukuthi wena ubambe bani ngiyamthanda umuntu obanjiwe njengamanje olukhokhelwe angimfundi ongakhokhelwe awumtshele lo boyfriend uthi ngokugcina namhlanje ungilalele nokhehlelezi ungangikhokhele kuyisikweletu khehleleza akayifuli leyo nto ngiyaqalekisa lolo thando yabona especially nje mani na 3 years 2 years nibhizi ubhizi nawe ubhizi nawe ubhuti kodwa akaye ekhaya kini ngitshela ukuthi ukhehlelezi uyayiqalekisa leyo nto ngiyaliqalekisa kuthiwani ngesilungu ayikhesi angazi yini nesilungu kodwa ke khona ngithi fire kulolo thando lolo thando olunjani ongapha ubhuti ongaye ekhaya ngeke ningadlali ney'ngane zami iy'ngane zami lezo bobhuti yani ekhaya niye khona ake sidlala ama-voice note
igama nje umuntu akushilo liyanamathela ngisho ngingaxolelani kodwa nje loku kukhumbula ngiyabonga nakushilo wema mkhulu awazi ayikho into ebuhlungukela amagama akuhlungukela umuntu owazi ukuthi uyamthanda bese emva kwesikhashana abesefuna ukuthi abuye bekhe kuye kufunde lobo mkhulu ngoba bosemthandeni ayisekho uthando noma ngakamnikeza yena sekuyoba nzima siyabonga
siyabonga sisi siyakuzwa laphana ukukhuluma siswati ukukhuluma sindebele siyabonga kakhulu ake sithathe ama calls njengamanje sizwe ukuthi abantu bathini. Vuma sawubona. Vuma sawubona. Sawubona kwiVuma. Sengiyakuzwa bhuti, ngiyaphila kunjani ku? Nazoke. Yes, ithini inkulumo? Angizwa baba. Hayi, siyeza lapho, ungasabi, 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 siyeza lapho, uyezwa bhuti? Thank you, khehla lami. 086-10-10-300, 086-10-10-300, sikhuluma ngokuthi ebehambile lo bhuti, lo sise bengimkhiphile empilweni yami. Kodwa inkinga ngithe uma ngimkhipha, kukhona amagama awashilo, ahlala la magama enhliziyweni yami, ahlala, angihlaba. Yazi ngike ngakhala ebusuku, ngakhala, ngalala ngikhala, ngithi ngempela, ngempela, lo bhuti ngoba kwathiwa ngithanda, pho yindaba angibize ngesidwedwe. Kubuhlungu ukubizwa ngesidwedwe. Qaphela ulimi luyisitho esincane, kepha liyabhubhisa. Kungenzeka ubhuti uthe mayiphuma, noma usisi uthe mayiphuma, kukhona into ayishilo. Yabona sisi, uma uzobiza umfana ngosikhotheni, kodwa lo muntu uke wamsendela amameseji, uke wangalala, lukushisa uthando. Umbiza ngosikhotheni ngoba khona ongcono osumtholile. Uyakhohlwa ukuthi lo muntu wakunika ingane. Lo muntu ebedela yonke into ekunika imali zokugibela ungakawutholi umsebenzi. Lo muntu ukufundisile ukuthola uhlupheka nisuke phansi. Usumfakela ama-protection order uthi amaphoyisa kamshaye. Mshayeni lo sikhotheni. Ku-right yini lokho? 086-1010-300. Vuma sawubona. Sidlule laphana. 086-1010-300. Ku-right yini lokho? Umuntu niqale phansi niphanta nonke kanzima. Just because usulitholile bhuti leli athendela inzima, usubona ukuthi sekunabangcono okufanele uhambe nabo. Vuma sawubona. Vuma sawubona. Yes bhuti, kunjani? Songezwa, kunjani bhuti? Kuhle, kuhle, kuhle mhlekazi. Ithini into yakho? Mawuthandaza uthi sithethele izono zethu njengoba nathi sinjani? Hayi, sibathethelela. I understand ukusekuseni usalele. Right. So njengoba uthandaza lo mthandazo, I believe kufanele umthethelele futhi. Isn't that so? Kage kehle sithi somthethelele nawo wakho ngoku. Ngale ntetho endiyithethileyo. Wavuma. Okay, akuqhubeke umamele pha enqubeni yethu uyivuba sizawuyithini xa siyithetha ngayo, sizawuyithini egqibeleni. Uyovathetha? Ndiyabulela mhlekazi, khawuqhubeke umamele ke tata, uyava? Kuhle, kuhle bhuti. 086-1010-300, 086-1010-300, uhleli nodokotela uKhethelezi, sikhuluma ngokuthi uphumile, uthe uma iphuma wangibiza ngamagama wonke, idlozi liyavuma yini ukuthi lo muntu abuye? NgokukaKhethelezi,
wasuka lapho wajula nomuntu bengizwana naye owalusisi sifunyelwe imali ejula nalofana
beshadidabasabanjeudokotela njani?
Siyaphila ninjani?
Hhayi, ukhombe hamba sele. Hhayi,
uma umuntu ehambile wasamagama athize mhlambe kade ukhona la kade umsiza khona umlekelele into enethize ozatholana nomsebenzi mase kubize ngosikhotheni sikubize ngazozokuthi ey'fana nalelo lo muntu ngelinye ilanga usuke lo sesengabuya ithize uma kuthi uyamxolela angicabanga ukuthi idlozi umuntu esifana nalelo ngingakwazi ukuthi imamukele ekuthini wakhe nawo umuzi umuntu obawazinazisakuninginanendawo yakhe angibona ukuthi hhayi idlozi ngingakuvuma lokho hlambe uma uqhubeka naye sengaba khona indlela ethize engingayenza engingakushaya ngayo ezophinde sesilungise ubusuka lilabona njalo umuntu esungenza lakuthina zobeka nje kanje ayiphile akanati akwazi ukukhuluma kahle nokuthola iphindoda angeke kwazi umuntu ukuhlala nathi sesele uphindele futhi hayi uphathele kabile futhi lezinto ezidala ukuthi ubothanda umntakuyena owami lomuntu.
Siyabonga bhuti, awuhlali emsakazweni kanjalo, sizobuye uyizwe ukuthi siyiqeda ngokuthini. Siyabonga bhuti kakhulu, yezwa. Awuvele uluthi kancane nje, usheshise 20 seconds. Okay, okay. Ungasabi bhuti, ngicela ekugcineni uthathe amanamba ami ngizowashiya, namhlanje ngizoshiya nenye futhi private number ami. Abantu bangayithathi kodwa ithathwe wuwe. Ngiyabonga bhuti. 086-1010-300, 086-1010-300. Ake uKhehlelezi naye ayichaze lento ngokakhehlelezi kokulapha. Ngokwasedlozini, uma uthandane naye usisi, sisikhuluma ngokwasedlozini noma ngokwasemthetheni kakaKhehlelezi. Uma ngithandane naye usisi, uthe usisi sengimloboli noma ngamlobolanga, uma esephuma wangibiza ngomthakathi, wangibiza ngayo yonke into. Uthi umthetho wedlozi, uma esebuya, especially uma kuthi ebeselotsholiwe, eganile la ekhaya. Uma esebuya bese ngibize ngomthakathi, wathi vele lezi ingane akuzona ezakho ini, ngoba phela ukhona kade semtholile emjabulisi. Umthetho uthi akabuye nembuzi yokugeza umuzi azohlawula amagama awasho ukuze sibuye simngenise futhi sidala simamukele. Uma uyikhulumile into ngomlomo, wayisho lento yakho ngomlomo, kufanele ubuye uxolise ngesilwane, uthi cha, amagama ami ngiyawahoxisa, ngicela uxolo ngokwesilwane. Engicabanga ukuthi kufanele manje into oyenzayo, kufanele uzame ngaso sonke isikhathi ukuthi naye lo omunye umuntu noma ungamlobolanga, uzame ukuthi lento yena niyilungise. Maniyilungisa uthole into engathi isilwane, isilwane kube yisona esiyisona azoxolisa ngaso, noma kuthiwa umlobolanga, but ukuze nedlozi limukele, ngoba malingamukeli idlozi, lolo thando lolu lufana nento engekho noma eyize. Phecelezi umuntu uma kuthi ebesehambile, uma nikhuluma nivumelana, ungambuyisa but kube nento yokugeza, yokuthi uyangigeza, but it depends. Kwesinye isikhathi lowo muntu wayezama ukubulala noma wayezama, but maye ukuthi wayezama ukubulala, ukhumbule phela ukuthi uxoshwe idlozi. So ngeke uze uthathe umuntu wayezama ukubulala exoshwe idlozi umbuyise back. This is Buma 103, nihleli nodokotela uKhehlelezi. Igama leshow i-Healing Hour. Umuntu oqala ukungena siyakumukela ohlelweni. Uhlelo esijwayele ukuba nalo njalo kusuka ngolwesibili kuze kuyoshaya ulwesihlanu ekuseni ngo-4 o'clock kuze kuyoshaya u-5 o'clock. Siyanibingelela nonke abangenayo. Nenamba yethu ningasifonela kuyona 086-1010-300, 086-1010-300. Ngitshela ukuthi wena kwenzakalani kuwe. Vuma, sawubona. Siphilile bhuti, kunjani? Yes, asilale endabeni. Hayi, asibambe kanjalo bhuti, siyokhuluma ngayo futhi next week ku-open line ngolwesibili. Ufone futhi uthi yangithinta mina leya ndaba. Njengamanje sokuyi-past tense, sikhuluma ngomuntu othi manihlukene, kwenzeka le micibilisho engiyishoyo. Vuma 103, isikhathi sethu njengamanje it's nearly 8 minutes before 5 o'clock. Ngicela senzeni kanje, asiveleni sishintshe leli gear ukuze bangangisoli kakhulu nabantu. Asingenene ebantwini manje abafuna ukuhlola. 086-1010-300. Kungenzeka uyafisa ukuthi uKhehlelezi nawe akutshele 1-2 ngempilo yakho, ubone ukuthi ithini impilo yakho. 086-1010-300. Singene ekuhloleni. Ofuna ukuhlola njengamanje, uKhehlelezi is ready to take him or to take her. Ngi-ready ukuthi njengamanje sengingakwenza kwenzeke lokho. 086-1010-300, ngizokuhlolela live. Vuma FM, ngizokuhlolela bukhoma. Ofuna njengamanje ukuthi simginqele amagula, sizokwenza lokho. Ake singeneni siboneni ukuthi umoya kaNkuluNkulu uthini ngalo muntu oqala. Uthi umoya kaNkuluNkulu lo muntu oqala uhluphekile, ikhona into eyisichitho esikuyena, siproveni sizwe ukuthi izothini. Vuma, sawubona. Vuma, sawubona. Vuma, sawubona.
Hello
bhuti, unjani?
Ngiyaphila baba, unjani?
Lalela ke before uqhubeke, ngithe ungakangeni into ekhlupha kakhulu bhuti wami isichitho. Kade ugeza isichitho sikhona ku. Ake sikale sikonfirme lento engiyishoyo. Thani khehlelezu namanga noma khehlelezu uqinisile, mina ngikaze ngageza isichitho, angikaze ngizama ukukhipha lesichitho. Isichitho anginaso mina ngiright.
Aya unamanga ngoba noma yini ngizama ukuyenza iphumelele noma ngiphisa ngihlanganisa iphumelele noma yini ngenza yakwenzeki.
Phinde umlalelo omusha ongenayo akhumbula ukuthi ukhehlelezu uhleli la, ngithe lo muntu engakangeni ngathi kade egezwa isichitho. Asigezeki nangu sekukonfirmile uthi umoya oyingcwele bhuti angukhulekise wahamba wena ekuqaleni wayozama ukuhlola wafike wanganeliseka uyangizwa ngithini umuntu wakuhlolela wafike wanganeliseka wahamba ungajabulini uhambile okwesibili uthema uyo kwesibili into abafike bayibamba babambe umadida esibongweni bathi isibongo sakho silungile uzwe kahle ukhetheleza kakangeni enkingeni zakho ngisakutshela lapho odlule khona. Angithi uyangizwa ukuthi ngithoko esibili kwafika kwathiwa kulungile esibongeni sakho. Okwesithathu kwathiwa kumele udle amagobo ongasekhaya komali makho. Confirma lapho bhuti. Lalela-ke engushoyo kuwena namhlanje okufanele uyokulungisa. Buyela back bhuti uye ekhaya komali makho. Uma ufike ekhaya komali makho, umama wakho umeza ukuzala kwaqale kwachitheka isisu kuye. Uthe machitheka isisu wathi mayiphinda wakhulelwa wena ulama umuntu owachitheka okufanele ugeze ngoba lo muntu uyabuya futhi ubelethe kuwena leli thunzi likhona that is why mawuyohlola babona ithunzi kodwa leli thunzi bagcine behlule kuligeza kuwe zama bhuti ukuthi uhambe uyozeyofika ekukhehlelezi ngoba bazohluleka abanye ukuyigeza lento unomndawo wena bazohluleka mina ngizokwenzela yona mahhala free of charge uzothola ama-direction ekugcineni manje uyazi siyabonga bhuti this is Vuma 103 sizothatha futhi omunye wokugcina noma siqale siyichaze lento yethu islay queen ikhona islay queen enumber 9 mercury house ukhona uslay queen laphana uma ungaya kufacebook page yami uzothola amanumber wonke abantu abakuyo yonke indawo ukhona umuntu othe mina ngiyayikorea ngicela uthathe inamba njengamanje ukhona nangumuntu engizombiza ubhuti umusa osempangeni othe mina ngicela khehleleze ukudila nje nabantu abafuna ukukoreelwa bakhona abantu abakhalayo kuzo zonke indawo bafuna ukukoreelwa thatha ipen nephepha njengamanje thatha ifoni ubhale lezi inamba kungenzeka use-Cape Town ufuna ukukoreelwa usempumalanga use-Free State use-Limpompo noma ukuphi ufuna ukukoreelwa uslay queen owenze imanga ngithe mina ma ungaphumelelanga uyobuya ibambezela ngoba nali izwi likhulumile likhulume ngoslay queen ukuthi ngiyobawelisa ngayo lembiza 082 inamba kabhuti umusa lona othi mina ngizoba korriela abayifunayo 082 960 7514 082 960 7514 082 960 7514 ubhuti umusa loyana othe mina abantu abafuna ukukoreela ngizoba korriela ukhumbule ma uthenga eziwu-35 kuya phezulu ngizokwenzela i-discount uyidayise ngakini and ngizobazisa abantu inamba yakho emsakazweni ngizokwenzela i-marketing esifuna ukuthi le mbiza ihambe isabalale izwe lonke nawe you are allowed to sell it ukuze abantu basizakale inhloso yethu sifuna ukubona ukuthi ubani lona ozweni ukukhehleleza amamiliyoni emnika i-present athi ikhehlelezi ngangingazi mina into empilweni yami ngiyobamba amamiliyoni ngayo le mbiza izinto zenzekile sizwile abantu bethula ubufakazi bethi impela khehlelezi ngiyaphupha ebusuku ngiyakubona ebusuku ufika kumina uthi silwa impi nawe ungibambisa izimpi sidlule ezimpini kungenzeka nakuwe izoyenzeka lento ibe khona hamba gijima manje uye number 9 Mercury House e-320 makuvulwa ubusukhona uthi ngizolanda uslay queen yami ngizolanda u-emergency udla uvala ihlazo ebomvu ikhona egoli laphana ikhona 379 Bilikicane Street ngiyeza bafowethu kusasa sizobe sisakaza bukhoma sise-Johannesburg ngizobe ngisakazela khona ningilalele ngise-Johannesburg ivuma FM izobe sisakaza bukhoma kusasa sise-Johannesburg lapho esizobe sisakazela khona ngizobe ngikhona noslay queen esowetho ejulis laphana inamba yase-Julius It's 073 8128 480 umakadudu 0738128480 at Julius eGoli imbiza uSlay Queen ikhona siya slay layer laphana ku ladies house senza njalo izinto zenzeke amaphupho akho ahambi kahle izinto zakho zivalekile uthi kehleleza ngeke ngikwazi ukuafforda ngithi mina gijima uyoyitholela uSlay Queen abasegoli abafuna usizo kumina kusasa ngicela ushayele 4 o'clock usuphakathi 379 Mbilikicane Street usuphakathi ngizobe ngikhona eSoweto ePinville eGoli kusasa ngizobe ngenza izinto zenzeka ngiyacela uthathe isibusiso sakho njengamanje uNkulunkulu akubusise ngicabanga ukuthi siyohlangana kusasa same time same place sinobaba uSthembiso Zondo inamba yase office 032 948 6017 inamba iselfone number yami uzoyithola laphana ithi yona iselfone number yami 079 340 544 3 and then eka Slay Queen mawufuna uSlay Queen inamba ithi 072 1234 976 072 1234 976 ubhubesi ikhona laphana 104 Retief Street ePMB Pharmacy ngakaBoy. Unkulunkulu anibusise nginithanda ngothando lika love wena nomndeni wakho gijimiyo land Slay Queen wakho ungatholwa yi-corona please izonivikela nomndeni niphuze nomndeni nonke siyabonga kakhulu unkulunkulu anibusise same time same place kusasa.
Duma duma neyadume ezizweni ngisho ngambiza embizweni yoswenka kubanda amancane ensizweni umlaphi.